Can you see?
Will you say Wacha with us?
Yeah.
Wacha
Wacha.
Wacha Wacha.
Wacha Wacha.
Oh, I still